ngicacela ngo-Triple M ukuthi u-Triple M usebenza kanjani and ishintsha kanjani impilo yomuntu. U-Triple M usebenza kanje. I-group yabantu abahlangene ndawonye ukukhulisana, ukusizana ngemali. Wena usizakala kanjani ngemali? Usizakala ngokuthi ufake u-R100 ebese u-R100 wakho ube ne-30% interest okuzoba u-130 wena uma usuyikhipha. Le mali le iqhamuka kanjani? Iqhamuka ngokuthi kube khona ngalesi khathi wena uyifaka kusuke kukhona omunye umuntu oyikhiphayo. Nawe futhi mzukwane uyikhipha, iyobe ihlanganiswa abantu abasuke bezoyifaka, abantu abasuke bezoyifaka, and then bese ilokhu ikhula kanjalo kanjalo kanjalo. The more money you invest, the more money you help yakho oyifakayo, is the more interest oyenzayo. So u-Triple M awulona-ke ibhenki, awufani nebhenki. U-Triple M nje it's a group of people helping each other with imali. Two ya donator ngoba usuke unikelela kahle kahle ukuthi nomunye ayithole, ngoba nawe uma usekufanele uthole yakho kusuke sekukhona abanye abantu abakunikelela. U-Triple M awusona-ke lokhu nje awulona ibhenki. So imali yakho ukuthi ikhula kanjani, yonke into yenzeka phambi kwakho and uyazi yonke into. Uyazi ukuthi if ngifa u-R100 shosho ngifa u-R130 ngizowuthola shosho. Whereas kwezinye iy'ndawo ukhokhela yonke into oyenzayo kodwa imali kuye yakho, and awazi nanokuthi uchajwa kanjani and izinto zenzeka kanjani. Angazi noma ngakudedela yena ubuze umbuzo. Mhlawumbe unganawo umbuzo, awukho umbuzo nawo. Oh, so uyazi wena ukuthi uthi ku-M uyakwazi ukuthi uma mhlawumbe ufake i-1,000 uyazi ukuthi lelo 1,000 izoba u-1.3, izoba u-1.3. Ungaliyeka futhi i-interest, sekuzoba i-interest yalowo 1.3 ozobe uyifakile. Noma ungayiyeka nje uyifake nje uyiyeke ihambele. Uyazi ukuthi kulula kanjani ukuthi ungayenza imali yakho kanjalo. Oh, then I was like, alright. Ikhathi, bro.